Even your yes, even your life, even my life, even your yes, even your yes. I think in my love, yes, even your yes. I think in my love. Oh, in your leg, I think in my love, yes, oh, in your leg, I think in my love, brother. Oh, in your leg, I think in my love, yes, oh, in your leg, I think in my love.
Oh, in your leg, I think in my love, yes, oh, in your leg, I think in my love.
Oh, in your leg now. Ating in my love, injure. Ating in my love,
oh, injure.
Ating
in my love, yes, oh,
injure.
Injure.
Ating
in my love,
oh, injure. Ayo akanyi mi yes, oh, injure. Eka umi sangona,
oh, injure.
Ay, Yesu.
Ating in my love, yes, oh, injure.
Ala mi kasayo
injure atingi malo yeso injure
injuri
atingi malo
abini birona anena donga kendo injure apaye nyingi no arabi
atingi malo yeso injure atingi malo
wenyonge moro anapi mge nyingi uinjure atingi malo
uinjure atingi malo yeso injure atingi malo
rikadebe ni chula ama na chula onge uinjure agwedhye nyingi baba
uinjure atingi malo yeso injure
injure
atingi malo
andina mene chula imana chule onge uinjure na agwedhye nyingi baba
uinjure
a yesu mauno
atingi malo yeso injure
injure
injure atingi malo
injure atingi malo injure atingi malo baba Simba nyakamiduo
Simba nyakamiduo
Simba nyakamiduo
Simba
nyakamiduo Simba nyakamiduo
Simba
nyakamiduo Simba nyakamiduo
Simba
nyakamiduo Simba nyakamiduo
Simba nyakamiduo
Simba nyakamiduo Simba nyakamiduo
Simba nyakamiduo
Simba nyakamiduo
Simba
nyakamiduo Simba nyakamiduo Simba nyakamiduo
Simba
nyakamiduo
Simba nyakamiduo
Simba nyakamiduo
Simba nyakamiduo
Simba nyakamiduo Yesu kayuda gimo wachoto biro onge malo ibabana Ene Yesu kayuda gimo wachoto biro onge malo ibabana Rembe no mano chwero emoloko waduto kendo miyo wagenowa Rembe no mano chwero emoloko waduto kendo miyo wagenowa Anae musalaba, kochomo goligotha, manotieko eketoa
panae musalaba kwa chomo goligotha manotie koe kethoa Simba nyaka miduo
Simba nyaka miduo
Simba nyaka miduo
Simba nyaka miduo
Edira Simba nyaka miduo
Simba nyaka miduo
Konya Simba nyaka miduo
Simba nyaka miduo
Wilaya e Simba nyaka miduo
Simba nyaka
miduo Nunga nalo Simba nyaka miduo
Simba nyaka
miduo Nisebiro Simba nyaka miduo
Simba nyaka
miduo Ongemora Simba nyaka miduo
Simba nyaka
miduo Chunyongada Simba nyaka miduo Sepunya Simba nyaka miduo
Simba nyaka
miduo Afwenyo Simba nyaka miduo
Simba nyaka miduo
Alalo, evinjori
Simba nyaka miduo